many, but I just wanted to mention that we have 60 tulips for our tulip girl. And that is in honor of the Dutchness of Katrina and the fun and the culture that she brings to us as both neighbors and friends. Anyway, tonight we're having a little bit of lovely entertainment as the evening will progress. And our first act is Emma, Maddie, and Kate.
Oh.
And
thank you. Oh, Okay, guys. As you can see by my attire, I will be singing King George song from Hamilton, which is going to be back. So just some description of the song and what part it is in the musical, if you're not aware. So King George is making his declaration to everyone about what's happening. He's writing back to the colony that that message is waving onto the colony. So this is like the message being read aloud as it's being traveled. So now it's time to get to my serious King mode.
Da 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 da